Ugobula wayo
Ukhona majaha amahle Ukhona intombi ezinhle Ukhona majaha amahle Ukhona intombi ezinhle Ugobula wayo Ugobula wayo Ugobula wayo
Ukhona
Ukhona majaha amahle
lelimango
Ukhona intombi ezinhle Ukhona majaha amahle Ukhona intombi ezinhle
Hauswe
Ugobulawayo Ugobulawayo
Wakhona
Ugobulawayo Abanye bathi ugobulawayo Kuwondonga ziwelele Abanye bathi ugobulawayo Kuwontuthu ziyathunqa Ugobulawayo
ngiyakuthanda
Ugobulawayo ngiyaziqhenya ngawe Ugobulawayo
Ugobulawayo
Ugobulawayo Ugobulawayo Abanye bathi ugobulawayo kuwondonga
ziwelele
Abanye bathi
ugobulawayo
kuwontuthu ziyathunqa Ugobulawayo ngiyakuthanda Ugobulawayo ngiyaziqhenya ngawe
Ugobulawayo
Ugobulawayo
Wayethe ugobulawayo Wayethe ndonga ziwelele
Wayethe ugobulawayo
Ngiyakubonga mina nje Ngiyakubonga mina we Ngiyakubonga mama wami
We mama We mama We mama We mama Ngiyakubonga mama wami We mama Ngiyakubonga mama wami We mama Ngiyakubonga mama wami We mama, ngiyakubonga mama wami. We mama,
ngiyakubonga. Ngiyakubonga mina nje. Ngiyakubonga mina we. Ngiyakubonga mama wami.
We mama, we mama. We mama, we mama. Ngiyakubonga mama wami. We mama, Nyawubonga mama wam. We mama. Nyawubonga mama wam. We mama. Nyawubonga mama wam. We mama.
Wangi chuga chuga wangi beleta mi.
We mama wam.
Wangi phones, wangi kipenguzini.
We mama wam.
Wangi chuga chuga wangi beleta mi.
We mama wam.
Wangi phones, wangi kipenguzini.
We mama wam.
Singi nje 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 kungenxa yakho mama wam. Izibusiso mazibe kuwe.
Singi nje 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 kungenxa yakho mama wam.
Mama wam
izibusiso mazibe.
Nakubonga mama.
Singi nje 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 kungenxa yakho.
Nakubonga mama wam
izibusiso mazibe.
Uthando lwakho.
Singi nje 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 kungenxa yakho
mama wami mbu.
Izibusiso mazibeku. Sengi nje 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 kungenxa
yakho mama
wami. Izibusiso mazibeku.
Wangunika uthando lwakho.
Sengi nje nje kungenxa yakho.
Kusukela ngizalwa nje.
Izibusiso mazibeku.
Sengi
nje 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 kungenxa yakho.
Uwangumuntu nje.
Izibusiso mazibeku.
Wangigezisa
nje 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 kungenxa yakho.
Ngingcolile nje.
Izibusiso
izibusiso
senje nje nje
mazibe
kuwe.
Mama wami mbu.
Izibusiso mazibe kuwe.
Awu mama wami mbu.
Senje nje nje.
Awu mama wami mbu. Mama wami mbu.
Izibusiso mazibe
kuwe. Bani uthando lwakho
nje 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 ngenxa
yakho. Bani kukhela mina mbu.
Izibusiso mazibe kuwe.
Mazibe kuwe.
Senje nje nje.
Ngiyakubonga. Ngiyakubonga mina nje. Ngiyakubonga mina we. Ngiyakubonga mama wami.
We mama. We mama. We mama. We mama. Ngiyakubonga mama wami. We mama. Ngiyakubonga mama wami. We mama. Ngiyakubonga mama wami. We mama, ngiyakubonga mama wami. We mama,
ngiyakubonga. Ngiyakubonga mina nje. Ngiyakubonga mina we. Ngiyakubonga mama wami.
We mama. We mama. We mama. We mama, ngiyakubonga mama wami. 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 We mama,
wangichuka chuka wangibeleta mi.
We mama wami.
Wangi phones, wangi kipenguzini.
We mama wami.
Wangi chuga chuga wangi beleta mi.
We mama wam.
Wangi phones, wangi kipenguzini.
We mama wam.
Singi nje 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 kungenxa yakho mama wam. Izibusiso mazibe kuwe.
Singi nje 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 kungenxa yakho mama wam.
Mama wami
izibusiso mazibe.
Nakubonga mama.
Singi nje 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 kungenxa yakho
mama wami
izibusiso mazibe.
Uthando lwakho.
Singi nje 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 kungenxa yakho
mama wami mbu.
Izibusiso mazibe kuwe. Singi nje 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 kungenxa
yakho.
Izibusiso mazibe kuwe.
Wangunika uthando lwakho.
Singi nje nje kungenxa yakho.
Kusukela ngizalwa nje.
Izibusiso mazibe kuwe.
Singi
nje 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 kungenxa yakho.
Uwangumuntu nje.
Izibusiso mazibe kuwe.
Wangigezisa
nje 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 kungenxa yakho.
Ngingcolile. Ngoni lenje
Izibusiso mazibe
Izibusiso
Senjenjenje
Mazibe
Mayako
Mama wami mbo
Izibusiso mazibe
Au mama wami mbo
Senjenjenje
Au mama wami mbo Mama wami mbo
Izibusiso mazibe
Wani utando lwako
Senjenjenje Ngema yako
Wani kukela mina mbo
Izibusiso mazibe
Mazibe
Senjenjenje
We mtala
vimo Vimo, vimo, vimo
Washia api
Vimo, 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 vimo
Washia lindu wego
Vimo, 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 vimo
Wae mazulwini
Vimo, 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 vimo
Foga nyongolo
Vimo, 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 vimo
Washia api
Vimo Vimo, vimo, vimo
Isi je si apela
Vimo, 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 vimo
Spreto amona
Vimo, 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 vimo Vimo, 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 vimo Vimo, 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 vimo Vimo, 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 vimo
Ichi wemfana
Vimo Vimo, vimo, vimo
Upunyo
Vimo, 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 vimo
Usale kaya
Vimo, 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 vimo
Usale leli
Vimo, 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 vimo
Lunyo imbongolo
Vimo, 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 vimo
Yamulu mapi
Vimo, 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 vimo
Napaswe sine
Vimo Vimo, vimo, vimo
Sine sinjani
Vimo, 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 vimo Vimo, 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 vimo Vimo, 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 vimo Vimo, 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 vimo Halala, halala, vimo Halala, halala, vimo
Halala,
halala, halala, vimo
Halala,
halala, vimo
Washia
Halala, halala, vimo
Washilindu
Halala, halala, vimo
Zulindu
Halala, halala, vimo
Halala,
halala, halala, vimo
Halala,
halala, halala, vimo Halala, halala, vimo
Washia
Halala, halala, vimo
Washilindu
Halala, halala, vimo
Zulindu
Halala, halala, vimo
Fanyomu
Halala, halala, vimo
Washia
Halala, halala, vimo
Isi, 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 ya